Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yaratanguje kuri uno wa rusama umwaka w'2024 umugambi Merankabandi igice cyawo cya kabiri umugambi uzokorera ku mitumba yose igize guca Burundi ukazoshigikira imiryango ifise amikoro make gusumba iyindi mu kubaronsa imfashanyo uko amezi abiri aheze hamwe no kubaronsa inyigisho mperekeza ibyo birori bikabya byitabwiye n'umushikiranganji ajejwe gushigikirana iterambere ridakumira n'agateka ka muntu bikaba kandi byitabwe n'uhagarariye banki y'isi yose mu Burundi ari kumwe n'uhagarariye banki mu karere ka Afurika y'ubuseruko hamwe n'ababuramatari barongo y'intara z'igihugu cy'u Burundi umukuru w'igihugu mu ijambo yashikirije yaribukije ko abafashwa n'umugambi Merankabandi batakwiye kwifata nk'abahembwa ku kwezi kuko abazokwitwara nabi mu buryo bahabwa n'uwo mugambi bazosha bakugwa ku rutonde rw'abafashwa n'uwo mugambi
igihugu cy'u Burundi cyariyemeje yuko twese hamwe abarundi twese dutegerezwa gutunga tugatunganirwa mu byacu no mu bacu ivyo twaravyemeje yuko dutegereza gutegura kazoza k'abarundi bubu n'abazovuka kuko iyo tuvuze ngo iterambere rirama tuba tuvuze abubu n'abazovuka ko bazoronka ko twebwe rero turi ubu tujejwe gukora ibishoboka byose kugira tugire umushinge abazovuka bazoshikiramwo mwebwe muzoronka muri uwo mugambi ntimuvuge ngo babahaye imfashanyo barabavyuye nico gitamugiye gukora imigambi ngame mwibuka mu kirundi bacu mugane ngo ivyagusa bitera ubwenge buke ubonye wironkeye amahera tacho wakoze ucutabavuga ngo nejo nzoronka yandi ibi ndabivuze kandi ngabisha abajejwe mugambi Kurujya mugambi wa mbere je narigiriye ahantu ku mutumba umwe ndagira ankete. Nchasanga umugambi waheze bafisi deni gibihumba 277. Hanyuma nja kuraba abantu baririye amadeni. None umuntu acuruza kaze biyeri imwe. Umufite deni gibiyeri bibiri n'umwugaje. Bavuga ngo wabonye ngo ubundo bufunctionnaire nzohembwa mu kwezi kuza ngo pesha. Kandi kwera babibonye kuhembwa baca kugopesha ukamera nka abafunctionnaire basinya mwikaye gushika abanywa inzoga ziruta umushahara wabo abo nabo umugambi wagiye guhera bafisi deni ibiyeri banyoye basigaye bitwa abafunctionnaire bane ba mama ivyo bintu bazobigira tugasanga ntacho bibamariye umwaka wa mbere muce ndabasavye muce mubafuta uwo tutazobona ariko arakora akita ngo urumva ngo cyo bazompa yandi ece bazompa yandi tuzosha tumukura mu mugambi mwanyumvise uwo tuzosaga atari ko arakora azocava mu mugambi kuko ivyagusa bitera ubwenge buke muravye nabi aho mwo bibijuju kuruta uvuga ngo cyo nzoronka mideni umuntu acuruza arangura umunyu ku kiro ugiye gufata ideni ukamutwara ikiro arasubira kudandaza None umva kwera ubwo bucuju budaca butuma nabari muri business bahomba ege ubutunzi bw'igihugu babuhagaza umuntu yacuruza cihagarika yacuruza kunyu kugatumba acihagarika yacuruza kaze biyera cihagarika none we wazogura umunyu iki mwebwe mujejwe rero kubakurikirana emwe aho muhagabira namwe bwa manota niho tuzo yatangira aya rero namana barose mubimenye ayo mana nabajana ku rugendo kugira ngo mugira ubuzima mutangure kwironderera none rero koresha ayo manu murose kugira ngo mutangure namwe kwironderera abanyisirayeli ntibasubiye kuronka namba
abajejwe gukurikirana abafashwa n'uwo mugambi co kimwe n'ababuramatari barongo intara z'u Burundi bose basabwa gukorera hamwe kugira ngo uwo mugambi uzobe kirumara mu iterambere ry'igihugu
mwebwe bigisha igituba ndabagabisha nta utanga icatagira Nawe utanga icatagira ntimubeshe. Aha nk'ubu muri mwebwe bose agahe n'utazi ingene borora ikibuguru cy'ingurube. Nta nazi n'ingene barimo igitungurusumu. Nzohembwa nce nigira. Na mwebwe tuzobaraba umugambi uheze icyo muzoba mwarawukuyemo. namwe murimwo nushora kwigisha ishu dashoboye rero mumenye aba bantu namana barose amana arashora gucikisha umuntu kinebwe akamazi kwazokwa maronka abo barose babe icigwa kubabanye babo niyaba yatanguje ibihumbi ijana bikaduga umubanyi wiwe nawe nace yiga aha rero nshitse kuri bande babura matari namwe mwigisha abantu bigire ko kuko genda ziko nkubu hari hushora ibigore akabigurisha ibihumbi 500 agacajana mu kabare baje ko mubigisha mutabavako aha hantu abo barose niba bicigwa cabari impande ubonye yarose utewe nawe warose nkakobesha none we kufise ibihumbi 100 urya ntiyatanguje 30 nabingahe babura matari rero mwumvise ko muca munywana nabo muri nkamera nk'abandi urunywano kabisa urunywano hamwe haheze imyaka ibiri tuzosanga ya mahera umwemera nk'abandi agwijijwe nka gatatu ababura matari genda mugire ba musitanteri tugerageze iyi proje ijya myaka itatu iheze tuze dusanga amahera bazanye yigwijije ko gatatu fatana munda rero ntimava mvuga ngo iyi ni proje ya Banki Mondiale ni proje y'igihugu kuko hariho ikosa twabadufise abarundi bavuze ngo ni proje ya Banki Mondiale na ivuga ngo ni proje y'u Burundi hanyuma bajya barongo iyo proje baca bigira abugabo bwigaba bobo bibonera amahera nta kindi ubu rero suko tuzobakurikirana babura matari mukurikirana biko bigenda nabi mu mparaporo mwamane kushikaho tuzosanga iyi proje yabaye kirumara mu gihugu nta ma proje yo guhera bikaba biheze dutegereza gutembera tugomba tubona ya mahera ariko arunguka yunguka
aha mumenya ko umugambi mera nk'abandi ufashwe mu mugongo ni banki y'isi yose ukaba ukoresha uburyo bw'amafaranga angana n'imiliyaridi 450 y'amafaranga y'amarundi